Hello Tanzania, my name is Esther Michael Kibure. You can also call me Melody Bite. No, I'm talking, this is me. Kwa kunipigia kura, utanifanya kuwa mshiriki wa Bingo Show.